re tse tsa polase mmamotlha re a tshwenye roga go gopa le re ke kgopi aloe vera yona eo
sheta
re ke ke ya parentse motlhomo
ke shetra family me
and one more
Plus topless baby coopers
for the kids please add man tracker ice cream and triple tracker pizza
with baby cooper sauce
shitra
family meal
order number
7927 li tlisha ngoda ka time time
order number give me order number give me
7029 re tsena mo clever dimeji
la se dikana nne ra 7029
ke tla khutsa tswa ke tla tshwara ke camera ka matsogo
ya ba tsa Fox Street
a bona re no ikuka e mara e a TikTok mo na etla o violate e to botsa ka di regular di reading di Thompson a e man e ring
e ni phone
ha e le TikTok ke bilela ka reading di Thompson conditions the community guidance of violence e na le melao e mentsi di dia e melao ya gona me bala
video ga o tse postile mo fana mo ga tsa Fox Street ke se se mang
a vela ka kwa botlo go ba papa o chechoza chechoza wa tse ba le na re ba modile a sa re ke spin na ona ka video ona ba e bena kana
ke mpia
he
ke mpia o spin
a o wa ba postile motho a spin a ke ga
mma se tlo mo dira
a o gre le gre ke wa ba tswa ba zalang ka di all night prayer
tsana o sa wa sa
di fela ka bosi di all night prayer tsa
ona
e ke nyake le gore ntlola ke nno ga mo e kwa le fiera ona ni le baskele e ntlola e gole man ya kere ntlo re nyakang ape gole ongwa chief
ka ora tsa go nna kwa se re re tsa mo ya ga mo te ha
ka nna botlo ba juice ga bao ke botlo ba juice bo a ne re ke re tla go mana mtshiri ka donkey style mpa ke re tla go mana mtshiri ka letere tere ka momra e ke bere le le bere ke ba se pa go bui ke camera le hona mo a mara sekgole mo ape hospital ishile kwa phalaphaka le 20 shitile kwa thaba Jesus ishile kwa kwa di home tshutao kwa ke taone a bana ra sekgole mo ke 17 le segwa sa ona e gogang check le bridge ha o ba
bare ma jwa ndogoni mo
ntetlo
ke yona
ke yona ke tse borrunya ka gaefe di a monana so o latsenyana ke tlo fa 5 rand
a se le 10 tshelete ona ya fukutseyo
ke tlo fa 5 rand
ke tsaka 5 muri
a ke tsena 5 yongwe bo ro reka manzima nna le wena nna le wena
thoma pele o tsaya ka thoma o tsaya
ntwe ba bie a e bolae motho ntwe
thoma
ntwe ka se bolae motho
mo TikTok ba re ai
molomo munandi mlomo munandi ba bona anya ke mlomo munandi re se re peka mme
a wa mona re se tsaka a e mona
o ba nya ka re di
a e ntwe dir shita re ya ba e
e me bla a bendwe na ke ghela motho a ke e geng a ke di le se he e a o wale ko ngusho re jwa a bona ba thongwe ba bona video ba rena ke ngaka e ke tlhoka ya sgoeng go gadilo ntse a ke tse re ba re ke tsitya idea blood flow blood flow ma dia se splash up
if for sharp blood ke
ha e la e sing dia blood like e tlhasela ma dia di ai na ke tsebe man le nna ke no bona ba gakolo ba eno ye hm ra ije ya le ke no bona ba gakolontsi ba di wa tsa bangwe ba dieng ka yona ntwa tshusi wa bona le ke gona le molala o montsho somo wa tsa ba re tlhakang challenge le chicken what what spicy nyane se sengwe sa ka toropong so tlhakana le garlic
no bula ke drop
wa tlola mo
drop
your food. But wrong, but let me and revive. Not yet, you go check up.
One is enough.
Tama, you dear drop. One lot on where it shall be the moment. I got a more glum of Lacia Lepag. Tab and draw you wouldn't. Black Rock. No good one. Hey, one and drill. Mark. Yeah, you call up.